Molo wamkelekile. Masithisenzeni imibuzo apha emizosebenzisa ithambeka yomgca. Ithambeka yomgca ke isetyenziswa njengesifaniso sotshintsho olungqalileyo, i-direct variation models ngesilungu. Masike sifunde lo mbuzo siboneni basobakwazi na ukuphendula. Kuthwa ke kukho le ntlobo yentloko yeshawari ibizwa nge-low flow. Kuthwa igalela i-2.5 gallons ngomzuzu. Masisebenziseni liters ke phofu thina. I-2.5 liters ngomzuzu. Kuyabuzwa ke ngokuba izowuthatha ixesha kangakanani ukugcwalisa i-vascom ye-30 liters ngokusebenzisa le-low flow. Into esoyenza yinto okwenza isifaniso sotshintsho olungqalileyo. Ilula kakhulu le nto. Into esoyenza yinto yokubeka isilinganiso ezobonisa uba sizowusebenzisa iilitas ezingakanani emva kwexesha elithile. Masithi mhlawumbi sinojilo. Ujilo umele iilita zethu. Ujilo ulingene nesantya sokugcwalisa le vascom yethu. Loo nto yi-2.5 liters. Apha basebenzisa igallons, singasebenzisa iiliters. 2.5 liters ngeyure. Loo nto soyiphindaphinda ngemizuzu. Ngoku le nto esanduyichaza apha yi-direct variation model ngesilungu. Isifaniso sotshintsho olungqalileyo. Nantso ke ngqo. Yabona bilula? Nantso ke. Le ngcazelo le yethu le esanduyibeka ngoku iyasibonisa uba emva komzuzu omnye soba ne-2.5 liters evascomini. Emva kwemzuzu emibini soba ne-5 liters. U-2.5 ophindaphindwe kabini. Enye into siyayibona le nto into yokuba ngumgca. Andithi ingcazelo yomgca ngu-y olingene no-mx odityaniswe no-b. Okanye ngamanye amaxesha thina sisebenzisa u-c apho. U-y equals mx plus c. Apha kodwa akekho laa b. Ngu-y olingene no-mx kuphela. U-m ngulo 2.5, u-x imizuzu. Ngoku na ke masizameni ukuzoba le nto apha kwisazobe sethu apha. Sine-y axis apha lo mgca lo oxwesileyo ne-y axis lo mgca lo ome ngqo. Ngoku iilita zethu sizozibeka kwi-y axis njengokuba sizobe u-g pha omele iilita zethu pha phezulu. Kwi-x axis ke lo mgca lo oxwesileyo kukho amaxabiso aka-m imizuzu yethu. Ke ngoku sisazama nje ukuqinisa le ngcazelo yethu apha ukwenza uba sibekwazi ukusebenza ngayo kakuhle xa kufikelini ixesha lokuwabeka amalungu kwisazobe. Ngoku na ke apha siyayibona uba ithambeka ngu-5 ungaphezu ku-2. Okwesibini masikhumbule into yoba u-b ngu-0. Ke lo mgca lo uzowusika i-y axis apha ku-0. Ke siqala kwi-origin. Ke ngoku njengokuba ithambeka ngu-5 ungaphezu ku-2 sizawuhamba indawo ezimbini ukuya ngasekunene sinyuke kahlanu. Sibeke ilungu apho. Sihambe indawo ezimbini ukuya ngasekunene sinyuke kahlanu. Sibeke umxhaphazo ke apho futhi. Siphinde siqaleni kwi-origin. Sihambe indawo ezimbini ukuya ngasekhohlo. Sehle kahlanu. Sibeke umxhaphazo apha. Senze ngokufana ke ngoku. Siphinde sibeke umxhaphazo. Siwadibanise ke ngoku onke la malungu. Sawadibanise ngulo mgca wethu ke lo. Futhi enye into masikhumbuleni nje intoba imizuzu ayinoba negative. Ke inoba sizosebenza ngale ndawo yegraph ekule quadrant yokuqala. Ngoku umbuzo uyasibuza uba izawuthatha ixesha elingakanani ukwenza uba sibekwazi ukugcwalisa i-vascom ye-30 liters. Ngoku ngelishwa isazobe sethu ayifiki kwi-30 liters, iphela apha kwi-10 liters. Uba ibiyofika phaa kwi-30 liters besobekwazi ujonga kuyo siyibone ke loo nto. Enye kodwa into esinoyenza yinto yokuthatha isilinganiso sethu siyenze i-liters ujilo abe ngu-30. Ke i-30 liters apha ilingene no-2.5 liters ngomzuzu ophindaphindwe nemizuzu. Ke ngoku into efunekayo apha xa sifuna usombulula imizuzu apha ixesha izoyithatha ukugcwalisa la 30 liters into yoku into kohlulisa amacala amabini nge 2.5 liters ngomzuzu. Ukwenza uba sibekwazi ususa lo 2.5 ongapha ngasekunene kushiyeke imizuzu kwecala ngasekunene. Ke lo 2.5 apha bazawucimana ke u-m yena uzolingana no-30 esimahlulahluse kayi 2.5 gallons sine-gallons phezulu sine-gallons esizohlulahlulise nge-gallons ezingaphezu kwimizuzu. Ke ngoku njengoba injalo into ngokulandela umthetho we-division loo nto iyafana nokuphindaphinda naloo nto esezantsi esiyiguqulileyo. Sikwe ngoku singaphindaphinda i-gallons ngemizuzu ingaphezu kwi-liters. Singaphindaphinda i-liters uxolo i-liters ngemizuzu ingaphezu kwi-liters. Ke i-liters ne-liters zizawucimana njengoba bebhale i-gallons apha zizawucimana ke imizuzu emizawushiyeka ngu 30 esimahlulahlulise kayi 2.5 u-30 xa simohlule kayi 2.5 sizofumana u-12. Ke izawuthatha imizuzu emi-12 ukugcwalisa la vascom ye-30 liters yonke ngokusebenzisa la shawa. Kulo mbuzo olandelayo ke ngoku sino-amen okanye u-amen umntu waphi nalo. Yena ke ngoku usebenzisa i-hose le esetyenziswa ukuceceshela intyatyambo egadini ukugcwalisa idam lokuqubha lakhe lokudada phakwakhe. Uqala ngentsimbi yeshumi ukugcwalisa washiya evulekile amanzi ubusuku bonke. Ukuvuka kwakhe ngentsimbi yesithandathu uyaphuma ke ngokwayojonga uba igcwele kangakanani, uyayibona into yoba akhona amanzi athile pha. Ekuqaleni andithi ngentsimbi yeshumi ebusuku akho nto phakathi, akukabikho manzi. Ngoku ngentsimbi yesithandathu ekuseni ukuvuka kwakhe wayobona ke ngoba kukho mangakanani amanzi akhoyo, uyayibona into yoba liqhekeza elingene no-4 angaphezu ku-7. Idam lakhe eli liza kugcwala ngabani ixesha? Liza kuba ligcwele ngabani ixesha idam lakhe eli? Ngoku na ke sizowenza into efanayo nakulo mbuzo wokuqala. Ke ngoku ukugcwala kwecibi kulingene nenani elisoloko likho elithile eliphindaphindwe nexesha elithile. Ke ngokusebenzisa ingcazelo le siyayazi into yoba xa u-t engu-0 u-t lo umele ixesha, xa engu-0 siyayazi into yoba akuzubakho nto edameni lakhe u-amen. Xa ngentsimbi yesithandathu ekuseni sekudlule iiyure ezibhozo 8, ke xa u-t elingene no-8 sizoba no-k ophindaphindwe kayi 8. U-k ke ngoku sisantya sethu sokugcwalisa idam. Ke loo nto izawulingene neliqhekeza lecibi esenawo amanzi, loo nto ngu-4 ongaphezu ku-7. Masikhumbule into yoba le nto le isisebenzisayo isesisifaniso sotshintsho olungqalileyo, iseyiloo nto esisebenzisayo. Ke ngoku lo kalo isantya sethu sizawusibonisa uba idam likhawuleza kangakanani ukugcwala, sikhawuleza kangakanani u-amen, i-hose ka-amen izawuthatha ixesha kangakanani ukugcwala. Ke ngoku na ke ukufumana u-k lo uzosibonisa uba izawukhawuleza kangakanani ukugcwala idam le ka-amen. Sizowelisa laa 8 ke ngoku sifumane u-k olingene no 4 ongaphezu ku-7 ongaphezu ku-8. Lo 4/7 ngu-f wethu u-full, omele u-full kanye igcwele ngango 4/7 liqhekeza ledam elinamanzi ongaphezu ku-8 ixesha elidlulileyo. Ke ngoku loo nto egqibeleni izawusinika u-1 esimahluleka i-14 ngokulandela le ndlela esibe endiyibekileyo apha. Ke ngoku u-f ke ngoku egqibeleni uzawulingana no-1 ongaphezu ku-14 ophindaphindwe nexesha. Ngoku sifuna ukufumana ixesha apha khona u-f uzawulingana no-1 apha khona idam lakhe lokuqubha lizoba ligcwele ncam. Ke ngoku u-f xa sizomenza alingane no-1 sizofumana u-1 olingene no-1 ongaphezu ku-14 ophindaphindwe ka-t. Ke ngoku sizawuphindaphinda amacala amabini kayi-14 kwenza uba sifumane u-t eyedwa kwecala elingasekunene, sifumane u-14 ophindaphindwe kayi-1 olingene no-t. Siyayibona ke into yokuba le dam ka-amen liza kugcwala emva kweyure ezi-14. Ke ngoku uqale ngentsimbi yeshumi ebusuku, ke uba walinda intsimbi yeshumi ekuseni kweli suku ngosuku olulandelayo ibizoba yi-12 hours ke leyo, iyure eziyi-12. Ke kumele alinde ke intsimbi yesibini emva kwemini ngomso uze igcwale idam lokudada ka-amen. Sizawuzamani ke ngokuizoba le nto mhlawumbi masithi ngu-2 lo, ngu-4, ngu-6, 8, 10, 12 no-14 ke ziiyure ezi lixesha. Lo 1 ongaphezu ku-14 ndisixelela uba xa sihamba indawo eziyi-14 ukuya ngasekunene sizawunyuka indawo enye qha kwi-y axis, sizawunyuka kanye ukuhamba kwethu indawo eziyi-14 uya ngasekhohlo. Ke inoba umgca wethu uza kuba nje, nantso ke.